tahuti mai anō e ngā iwi. Hei huataki ngā kohinga kōrero hā kinakina Māori i tēnei wā, kua taiwatu rā ko te Kapa Ōpango Māori ki te whenua rangatira o Queenie hāpiti te tuarua. Kai Lesta rātau e whakariteirite ana mō tā rātau tukinga tuatahi, rā ki ngā taika hei te rātu e haere ake nei. Mō ngā kōrero o te wā kia whakawhiti atu rā tātau ki tā mātou karere kia tāmati tiananga, kai Ingarangi tēnei wā tāmati tēnā hoi.
Ai rā, piripi te motu whānui tēnā tātou katoa. Ai, kua tau pai mai ai te Kapa Ōpango Māori ki Ingarangi mō ngā tukinga e toru e haere ake nei. O tira hei tā te kākua Jamie Joseph, ahakoa i āhua ngēngē ngā kaitākaro e hikohiko tonu ana te wairua o te whakamātautau nui.
The best that we can do to come together is through our Māori tanga, and that's what's quite unique about this team. So there'll be a lot of singing, a few hakas, and not much training. It'll be a bit tough in the next couple of days, but I'm confident by Tuesday we should be right.
Akati, mo te roanga ake o ngā whakamahu ki o te Kapa Ōpango Māori kei taku taha ko te kaumātua uri no Ngāti Tūwhare toa Ngāti Porau, Luke Crawford, e te matua tēnā koe.
Tēnā koe, tāmati.
Tuatai, tēnā whakamāroma mai te āhuatanga, te wairua kei roto i te Kapa Ōpango Māori i tēnei wā.
Kei te pai, kei te mai te tīmatanga, taino maki tēnei wā he āhua pai rawa i roto kei Wanganui a mātau, te tīma. Ai, ahakoa te maha o ngā kanohi hau i roti te tīma, kaore he raru tērā, ko ngā tikanga Māori mō rātou he mea pai tērā mō rātou ki te honohono, tūhonohono ki wanga i te tīma.
Hei a pōpō, ko te whakaharatau tuatahi, haunga ki tenga o te kaiakua a Jamie Joseph Rāua, ko tana kaiāwhina a Daryl Gibson, mo te Kapa, ia rātau e whakarite ana mo te tukinga tuatahi ki te Kapa a Leicester Tigers.
No, i tēnei wā, ko te mea nui, i tau mai mātou i tēnei i te ahiahi nei, nō reira, o i te ata nei. Nō reira, ko te a pōpō, tēnei rā hoki he wā mō mātou he whakatā, no iho mō mātou, nā te mea kua pau te hau o ētahi o rātou, engari te nuinga o inei wā pai rawa te āhua, pai rawa te pai a rātou nei wairua hoki.
Me te mea nei mōhio tonu e ku ngā hautipua o te Kapa, pēnei ia Frau Wilson, me ngētahi atu, e hikaka ana te wairua kia puta ki te mūra o te ahi. Me te mōhio anō hoki rā, kone te mātuatahi kua whai wāhi atu rā rātou ki roto i te Kapa Ōpango Māori.
Ai, tika tērā kōrero, ai hikaka rawa, nā reira i roto i ngā mahi haka, ako haka i tēnei wā ki te ai tērā i roto i a rātou, ai pūpuhi aki kei roto i a rātou i tēnei wā. Nō reira, ai, tika, yeah.
Anō reira i te pāpā, kua pau te wā ki a tāu, anō rā te mihi kaua ke ki a koe, i whai wā koe te kōrero ki a mātau o te kāia. Nō reira, piripi, koeira katoa ngā whakamārama mō tēnei wā i Ngārangi, ka hoki ake te rākau kōrero ki a koe.